lo mbona la u short division ukusuka manje uyena umshayeli wakho yonke indawo la uyakhona
ngiyakwazi nje ukuyishayela la
nandaba nalokho mina yonke indawo la ufuna ukuyakhona wena utshela mina mina ngitshela yena u short division uzohambisa khona inkinga la short division
ngelengele
short of multiplication addition and subtraction isibalo esihlule ingane lalela asibe ushuke lo shepherd shayela